Uwiteka n'umunezero nangerevyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika barigeni no ku mugabane w'Abanyaburaya. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyaziya barigeni no muri Afrika y'Epfo, Zambia, abari muri Uganda na Kenya, mu bihugu vy'ibibanye mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo. Mwese mudukurikira muherereye nga mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye ikaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'Icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'Igifaransa. Fyonda sabone hamura cujya ngahe buryo urafyonda no kwa karuka meze nk'agakengere. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzova werereye hose ku isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera cyane mu mutekano mu ntara ya Bubanza. One kavyutsa abapolisi baraye bakoze ibara aho barashe abanyagihugu barakomeretsamwo abantu 8 bose. Ibara ryaguye kuri uyo mutumba muri iyo ntara ya Bubanza riraboneka ko abapolisi b'u Burundi bariko baragirizwa ubugome bukomeye cyane. Aho rero baciye barasa abo mu banyagihugu hagakomerekamwo abantu 8 naho bataciye babica. Ngabo bantu bari nk'abantu 1000 bariko bateye ku munyagihugu ngo bamwagiriza uburozi. Uyo munyagihugu yagirizwaga uburozi yaratewe n'abanyagihugu bagira bamugandagure. Abo banyagihugu rero nibwo polisi yatabaye uwo munyagihugu, ariko ngo mu gutabara nayo ikaba yakoze amakosha. Ayo makosha bake bakora rero n'ukurasa mu bene gihugu ngo bakabaye barashe hejuru apo bantu bari ngaho bakikanga canke bagahagarika ibyo bikogwa barimo. Ariko ngo abapolisi baciye barasa mu banyagihugu 8 bose baca barakomereka, ubu bamwe bari kwa muganga baciye bajanwa kuvuzwa ngaho ku bitaro by'intara ya Bubanza, niho bariko bakurikiranirwa. Abanyagihugu rero bakaba bafise ubwoba bukomakomeye cyane, bibaza ukungene abapolisi bize batojwe, ukungene bahosha imvururu, bahosha yegeregere. Bakaba baciye bafata ingingo yo kurasa mu bene gihugu. Ivyo bintu bavuga ko rero ari akamaramaza ivyo abo bapolisi baciye bakora. Kuri ubu ngubu makuru twamenye nuko abo bapolisi bamwe baciye bahagarikwa n'igipolisi. Kuri ubu ngo bariko barakogwa ko amatohoza abo baciye biha inkumbi bakaja kurasa mu bene gihugu. Tuvuye ngaho muri iyo ntara ya Bubanza tunyarukire mu yo bituranye, tuje mu ntara ya Rumonge. Aho naho hariko haravugwa umutekano mukeyi, haravugwa umutekano haravugwa umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ngo wabonetse muri iyo ntara ya Rumonge hafi n'ikibira. Abanyagihugu bavuga ko uko abo bantu bagenda ngo igitigiri bari nk'abantu 20, ngo kandi babonetse bambaye impuzu zitari z'igisirikari c'u Burundi, bari bitwaje ibigwanisho bicira umuriro. Abo bene gihugu batanga ayo makuru rero bakaba bavuga ko atabandi bantu baciye baboneka ngaho atari abagwanyi 20. Cyo gitigiri bavuze uko babonye bagenda rero ubwoba bukaba ari bwose mu bene gihugu, cyane cyane abaturiye ikibira. Barafise ubwoba ko umwanya n'umwanya hashobora kugabwa igitero kikaba cyohitana abanyagihugu. ni mu gihe inyeshamba zitandukanye ziri mu mashamba nazo zibandanya gutangaza ko zigomba kugaba ibitero zikinjira ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngo zikirukana intwaro ya CNDD-FDD aho bita ko ari intwaro y'agacinyizo intwaro y'agahotoro iyo ntwaro ya CNDD-FDD ngo bakaba bipfuza kuyikura bagashira umurundi akishira akizana uko biriko biragenda bitangazwa n'inyeshamba zitandukanye abo banyagihugu baciye babona abo bagwanyi rero nabo bakaba batekewe n'icoba bakaba basaba igisirikare cy'u Burundi n'igipolisi kubakingira no kumera amagabo kuza bakirukana abo bagwanyi bari mu kibira tuvuye kuri iyo nkuru y'umutekano tuje mu gisata cha politiki agatorwasa arabaza imvo abanyagihugu babandanya kunyuruzwa bakanyuruzwa atacamira abantu bakabugwa irengero ngo banyuruzwa bakajanwa gupfungwa ababo bakarondera gushika babuze ababo aho baciye bapfungirwa ngo kandi baba baraciye bahagarikwa n'inzego z'umutekano inzego za leta arizo zabahagaritse ariko ngabantu bakarondera ababo bakabugwa ngo none niba umuntu bamurondera akabugwa ngo bivuze ko ubutegetsi buba bwaramwishe ikiziga bakaja kugita iyo kure hama turabona ngo ibiziga bigenda bihambishwa bitogwa ijya nino bagahita bategeka ko ibyo biziga bihambishwa ngo n'ibyo biziga ubutegetsi buba bwaraciye bunyuruza hama bakabica bakaja kubita kure aho bidakomoka kugira ngo nibitogwa ntihazohave hagira utahura ico kiziga ari canaka agatorwa hasawe akabavuga asaba ubutegetsi bwa CNDD-FDD guhindura ingendo no kwisubira ko bagatunganiriza abenegihugu nkuko amakuru agenda abishikiriza bakaba basaba buri umwe wese mu butegetsi bwa Gitega ko agomba gukingira abenegihugu n'umukuru w'igihugu yamavuga ko ubuzima bw'umuntu ariko atihabwa kandi ko indongozi arizo zigomba gukingira agateka kazi na muntu bakavuga ko rero niba umuntu ari umunyavyaha afise amakosa agomba gufatwa agahagarikwa mugabo akajanwa muri sentare sentare ikamukubita intahe mu gahanga ivyo nivyo agatorwasa avuga ngo naho ngo mu Burundi twakuye ko igihano cyo kwica igihano c'urupfu carakuweko ngo none ni gute inzego za leta zifata umuntu zikamwica zikamuha igihano cyo kumwica kandi ico gihano caravuye mu mategeko y'igihugu c'u Burundi agatorwasa akabandanya asaba ubutegetsi kwisubira ko no guhindura iyo ngendo yo kugandagura abenegihugu abene Burundi babandanya kugandagurwa ngo nuko bafise amakosa ayo makosa nibabajane muri sentare babapfunge agatorwasa kandi agasaba abase NL kubandanya baraba ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakabirabisha amaso ngo ntibaze babijemwo ngo bareke ivyo CNDD-FDD iriko irakora ngivyo yateguye gukora no kumara abaseneri ngo nawe rero akabasaba abaseneri guhama hamwe bakabirabisha amaso ngo agatorwasa we arabandanya urugamba arurimwo aho kugira ngo abenegihugu bashogwe mu kwicwa abo baseneri baje kugandagurirwa ubusa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo nibagume hamwe agatorwasa azobandanya arwana urwo rugamba ngo na cane cane ko abona ko afise ukuri ivyo ariko araburana ivyo ariko araharanira ngo ari ukuri kwamye ari ukuri kubonwa na buri wese ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo amakuru mwene nkaza gushikira afyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa ni bukoresha ururimi rw'igifaransa afyonda sabone hamura cujya ngahe buryo urafyonda no kwakano kameze kagakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose kwisi mwe mwaje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa.